1 Yohane chapter 3, verse 18. Diana, tisakonde ndi mau, kapena ndilimi, komato ndi kuchita ndi chonadi. Timakamba, sochitira chifundo ena, sothandiza usowa. Koma nthawi yomweyo ndikumatsekereza ndikumana ovutika. Timakamba timauto koma kumazionetsera ngati ndife auzimu. Kumakamba za chikondi kumalikira za chikondi. Koma nthawi yomweyo moyo mwathu tikudziwa munthu wina amene akusowa zinthu zimene ife tikuza kumfikira ndikumuthandiza. Ndikukhala nawo mtima omana. Mulungu atithandize. Nthawi yongokhala nacho Chikhristu chongovala yatha. Tikuyenera kuyamba kuchita. Ndi chifukwa chake pa 1 Yohane chapter 3 verse 18 akutiwuza zoti tisangokonda ndi mawu. Basi kungokhala ka sweet talker basi. Mwangu anamiza anthu, anthu kupangira chakuti ndikuthandiza. Koma tikuyenera kuyamba kuchita ndi choonadi. Kukwaniritsa malonjezano onse amene tinalonjeza. Chifukwa chani? Verse 16 ya 1 Yohane chapter 3. Umutizindikira chikondi. Popeza iyeyu anapereka moyo wake chifukwa cha ife. Ndipo ife tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale. Tukowa mnyengo imene njala ivuta kwambiri mdziko lapansi. Ambiri tikhala usowa, tikhala nazo zochepa. Koma mu zochepa zimene tili nazozo, kodi tikwanisa kugawira ena? Kapena tizilingalira kuti wiki ya mawa ndidya chani? Kapena thandizo langa lichokera kuti? Kapena kamene tili nako tigawana? Yesu anazisira fanizo la mphamvu. Amene anacho zofunda ziwiri, ampase wina amene alibe. Mukakhala ndi chakudya muni ndi ndowa, mpase nzanu wina ndowayo. Chimene chonde chipembezo chenicheni. Ambuye Yesu pokudza adzapeza chikhulupiriro kodi kusowa mphamvu ili. Ngakhale ine amene ndikupanga ka devotion aka ndikuzifunsa ndekha kuti kodi chikhulupiriro chichilimba? Koma monga pa Luka chapter 17 verse 5. Ambuye akuze chikhulupiriro chathu. Chifukwa mastepe amene moyo ulowa olungama azindikilika ndi mawu awo. Pokwaniritsa mawu awo pakuchita choonadi ndi kukonda wina aliyense osalingalira kuti ali nazo zambiri bwanji, koma kupereka kuona mtima. Mulungu atidalitse, Mulungu akudalitseni ndi mtima ufewa, mtima uganizira sofoka za ena, mtima odzikaniza, mtima uvumeza kupereka nsembe chifukwa cha choonadi kuti moyo wa munthu wina ukhale pa mtendere upeze thandizo. Amene mapanga chisankho choyenda mapazi a Yesu Khristu, Mulungu akulimbitseni. Ine ndapanga chisankho, ndikufuna kumutsatira Yesu Khristu ndi moyo wanga wonse, ndikuti ndikhale ndalitso kwa iwo amene akufunikira thandizo. Inunso pangani chisankho chotero. Mphotho yathu tizalandira mmwamba. Amen.